turi ku igenekerezo rya 2029 gitugu tumwe ka 2020 incuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabahani kaze ku rubuga rwa Television Naissance akaba aramakuru mushikirizwa muri migwi kirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize ku isi yose yabaguma fatwa n'ikiza cha coronavirus kiguma ciyongera igihugu navyo bikabandanya gufata ingingo nshasha zo kwikingira ico kiza aho n'igihugu cy'u Faransa cyafashe ingingo yo kugumiza mu mazu abanyagihugu gushika itariki imwe kigarama mu Burundi naho leta yashinze ibiciro bishasha kubipimisha umugera wa corona turabikurikira murano makuru yacu nayo mu gisata cindero ngo leta y'u Burundi ntiriko iratunganiriza abigisha ba kaminuza y'u Burundi kuvyo bariko barasaba ibishobora gutuma kaminuza y'u Burundi isambuka bivugwa na Paul Nkundimana yahoze arongoye sandika y'abakozi ba kaminuza y'u Burundi idyo nido jano makuru yacu ni mukanya dasuye kwa ikaze murano makuru yacu tutangurire mu bijanye na n'umutekano abanywanyi bamwe bamwe umugambwe FNL baherutse kunyuruzwa bazira gutera igikumu ku rwandiko rwo kwiyamiriza Jacques Bigirimana aramutswa uyo mugambwe Emmanuel Ndereyimana avugira Sefo Hausha kabari n'umunyawanga mukuru w'ugo runani agira ati nta gitangaje na kimwe kirimwo kuri iryo onyuruzwa kuko Yakobo Bigirimana sanzwe ari igikoresho cy'ubutegetsi hagize abagomba kumukura ataco gitsi butokora kugira ngo bumukingire tumukurikira
mu bisanzwe mu Burundi nta batavuga rumwe na leta urubuga rwa politike rurugaye nta batavuga rumwe na leta wovuga ngo barahari kuko nabahari bakeyi twari tuzi barabazivya kubijanye rero nabo bashatse abo bateye umukono ku rwandiko bari mu mugambwe wa Yakobo Jacques Bigirimana hanyuma bakanyuruzwa abandi bagafatwa bakagira iki si bindi murazi kujya mugambwe utwagwa na Jacques Bigirimana bawatse agatogwasa ari agitwara FNL kugira ngo uje mu maboko yubemereye kuba igikoresho cy'umugambwe CNDD-FDD muri ico gihe rero umugambwe FNL utwagwa na Jacques Bigirimana ucuba satellite y'umugambwe wa CNDD-FDD kujya hariho umugambwe utwagwa na Mutabazi murawuzi hariho na n'iyindi migambwe nyene iri hajya atanguvu na nkeyi irimwo ataru ihabwa amategeko muri CNDD-FDD muri ico gihe rero CNDD-FDD yabonye ko ibyo bumvikanye na Yakobo hariho abivyukiranije batanguye rero guhumura amaso bati mbe turi mu biki abo rero nta kindi nta rundi rubanza baca babacira sina Jacques abacira urubanza n'iki ni CNDD-FDD niyo kuko niyo itwara ujya mugambwe wa Jacques no mugambwe uri ku rutonde mu yindi ukora ibyo mugambwe batumye ibyo rero byose biba muri rya migambwe nta yindi nsiguro bifise CNDD-FDD bikeneye ko bakora ibyo babategetse gukora ibyo rero byo kwiyadukiza ngo muzanye inyandiko zo kuvuga ngo musaba ibi nibi nibi mu mugambwe wanyu ahubwo kubanyuruza ni kuja n'inyishu wabahaye bati ibyo mwe muja kubikora nk'abandi ataruhusha twabahaye niyo nsiguro gusa
Ugorone ni Sefo Hausha rurababazwa kandi n'abantu bane baheruka kugandagurwa bari mu minwe y'igipolisi muri brigade ya Gatumba Emmanuel Ndereyimana agasaba ko ubutungane bwokora abakoze bwokora kugira abakoze iryo bara bashengezwe tumukurikire n'ubu
muri Sefo Hausha insiguro se yindi ubwicanyi mu Burundi rega ntibwigeze buhagarara tubona ko ahubwo buri ko buri monogoza mbere warumva hijya nino hatogwa ibiziga bishwe n'imbonera kure abishwe kumvo tutazi harabagirizwa ibintu bashikanwa imbere y'ubutungane harabazira ko ari abatutsi cyangwa bakazira ko ari abahutu bivanye n'ingene batariko barahuza n'abari mu ntwaro kuri ibi nabiriya ubu rero byabaye agahomera buntu aho abantu bashobora gufatwa bakajanwa imbere yabo batunganirije kubumviriza muri iryo joro nyene bariko barumvirizwa mukaza wumva ngo ahubwo bahisemwo kubarasa ibintu bitumvikana abantu bafashwe bari mu minwe y'ubutungane muri Sefora Arusha tukujya tuvuga tuti amategeko akurikizwe bari bakwiye kumvirizwa hagakogwa icegeranyo PV bikaja bakabatwara mu butungane maze ubutungane bukabumviriza ibyo bagirizwa birimo bibagira bagahanwa naho rero tuvuga tuti abo babikoze vuba na bwango bahagarikwe baje imbere y'ubutungane
dutandukire ya no makuru yacu mu bijanye n'indero w'abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi barafise ubwoba ko ivyirwa bishobora guhagarara umwanya n'umwanya mu gihe leta itotunganiriza abigisha mu bijanye n'amafaranga yo kubeshaho abakukurutse bakora muri iyo kaminuza abo bakozi bakaba baherutse kwandika bamenyesha ko mu gihe batokumvirwa kuvyo basaba bijanye no kubasubiza ibyo bahabwa n'amategeko bazohagarika kazi kuri ivyo wahoze ari umwigisha muri kaminuza y'u Burundi akaba yaranarongoye sendika y'abakozi ba kaminuza Paul Nkunzimana asaba leta kubatunganiriza kuko ngo biri mu bishobora no gutuma kaminuza yose isambuka tumukurikire
bivuga ko atari kwizeza umwimbu gusa kuko urumva mu gihe abakozi no gushika kaminuza y'u Burundi bagiye mu zabukuru bakabonswa iyo pansiyo yabo hanyuma n'abariko baragenda muri ivyo biringo uko umuntu wese azagenda urumva ibintu vyerekeye abakozi bose urumva rero nibaza ko atari ibintu vyerekeye umwimbu ahubwo nibaza yuko ari ibintu bisambura kaminuza y'u Burundi ikagenda kanyirire kuko na mukozi ashobora kubaho adafise pansiyo komplementaire kuko niyo yashobora gutuma umuntu yashobora kubaho kumva rero siziko umuntu yovuga umwimbu wowe muntago ugiye kugabanuka ugiye gufituka imbeha n'imberuka nibaza yuko iyo ngingo yoba ari iyo gusambura ishuri kaminuza y'u Burundi ikagera kagirire hanyuma akazosigara harakora amashuri kaminuza y'u Burundi yariyagenda urumva ikintu bigoye kuko nta gihugu na kimwe ku isi gishobora kubaho kidafite ishuri kaminuza ya leta kandi ishuri kaminuza ya leta niyo tuvuge nicyo kirore cy'amashuri kaminuza mu gihugu cyose kuko leta niyo ifise uburyo bukomeye bwo kugira ngo ishobore gufata mu minwe ikibazo cy'indero kuko ikibazo cy'indero ntigishobora guhurira mu minwe y'abikorera utwabo kuko abikorera utwabo gishobora guhurira bobo barondera inyungu gusa barondera ubumenyi nicyo gituma gifata cy'ishuri gifata cy'inyigisho n'ubumenyi gifata gitegereza kuronswa uburyo bukwiye nk'uko bimeze no mu bindi bihugu kugira ngo imbere n'ubumenyi bigende bitera imbere imbere n'ubumenyi bibe tuvuge nk'uko nabibandanyije mu kanya ikirore cy'ubuhinga n'ubumenyi kuko ibyo nibyo navuga yuko ibintu bihambaye byo guteza imbere igihugu
dutandukire ano makuru yacu mu bijanye n'amagara y'abantu leta y'u Burundi yashinze ibiciro bishasha kubipimisha umugera wa coronavirus ku banyamahanga baje mu Burundi bakazotanga amadolari y'abanyamerika ijana nayo abarundi bagatanga ayangana n'amadolari 30 ido nido na mugenzi wacu Bertrand Ngendakuriyo
kubw'iryo tegeko ushikiranganji ryo kuwa 26 gitugutuma ko 2020 ryatewe ko umukono n'abashikiranganji w'amagara y'abantu w'intwaro yo hagati mu gihugu n'uw'ikigega cya leta riratomora ko igipimo cya COVID-19 ku banyamahanga binjira mu Burundi gikogwa hatanzwe amadolari 100 y'abanyamerika ku Barundi nabo batashe mu gihugu basabwa kuriha mu mafaranga y'amarundi ayangana n'amadolari 30 y'abanyamerika uko biri muri iryo tegeko nyene igipimo cha COVID-19 kubasohoka igihugu kizokugwa ku buntu ariko urupapuro rwemeza inyishu z'ibipimo kikazoriwa amafaranga angana n'ibihumbi 10 by'amafaranga y'amarundi haba ku banyamahanga canke ku barundi iryo tegeko nyene rivuga ko abahunguka n'abanyeshuri bataha bavuye mu mahanga batazorihishwa ibipimo vya COVID-19 ibipimo ku bantu bose bari ku butaka bw'u Burundi bikazokugwa ku buntu iyo ngingo rero yabo bashikiranganji ikabije guhanagura yari yafashwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu ingingo yari yafashwe mu kwezi kw'icyenda guheze iyo ngingo ikaba yavuga ko umuntu wese yipfuza kwinjira canke gusohoka igihugu ategerezwa kwipimisha COVID-19 arishe amafaranga angana n'amadolari 50 y'abanyamerika
Ndagukengurukiye Bertrand ngenda kuri yo mu gusozera ano makuru yacu no munsi kiza cy'umugera wa COVID-19 kimaze gufata abantu bababa amamiliyoni 44 n'ibihumbi amajana 9 ku isi muri bo abababa umuriyoni umwe n'ibihumbi 200 bakaba bamaze kwitaba imana nkuko bitangwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu bihugu bitandukanye muri no minsi ku munsi yabaguma bandura ico kiza baguma baba benshi gusumba uko byari bimaze kuba kuva ico kiza giteye n'abapfa baguma biyongera ku mugabane wa Buraya n'ahandi hirya no hino ku isi. Indonido na mugenzi wacu Thierry Bigirindavye.
Muri aya masaha 28 aheze abantu barenga 500 baranduye umugera wa coronavirus kikaba kibaye igitigiri kinini kurusha ibindi byari bimaze kuboneka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uburi zo zisinzikaye kurusha ibindi bihugu abandura baguma babumurengera. Ku munsi ubuhandura abarenga 180 muri ico gihugu. Muri aya masaha 28 aheze hakaba hapfuye abantu 185. Abamaze gupfa muri ico gihugu bakaba baciye baba 233 139. Mu Buhindi naho nyene ico kiza kiguma ciyongera. Hamaze kwandura abantu 8,840,000. Muri abo 50,000 bakaba banduye muri aya masaha 28 aheze. Abamaze gupfa ni 1,275. Muri abo 514 bakaba bapfuye muri aya masaha 28 aheze. No mu gihugu ca Brazil ivyico kiza ntivyoroshe kuko handuye abantu 2,008 n'363 muri aya masaha 28 aheze. Kuri uwa kane gusa hakaba hapfuye abantu 510. Mu gihugu c'Ububirigi ico kiza kikaba casubiye gushikira urugero rwo hejuru aho abantu 1,148 banduye ico kiza muri aya masaha 28 abandi 332 nabo bakaba bitavye imana. Ico gihugu kikaba caciye cugara ibigo vy'iratiro ahabera amareresi be n'ibindi bibanza bimwe bimwe byo kwinezereza gushaka 19 mu nyonyo. Mu gihugu c'Ubufaransa ibiharuro vya nyuma bitangwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu vyerekana ko abantu bashika umuriyoni n'135 n'132 bamaze kwandura ikiza c'umugera wa coronavirus. Hakaba hamaze gupfa 135 n'785. Muri aya masaha 48 aheze abantu 444 bakaba aribo bahitanywe n'ico kiza. Umukuru w'ico gihugu Emmanuel Macron akaba yafashe ingingo ko abantu bose bosubira kuguma mu ngo zabo kiringo c'ukwezi gushika ku wa mbere Kigarama. Mu gihugu c'Ubutaliyano muri aya masaha 48 aheze handuye abantu 201 367 n'255 bakaba baritavye imana. Kubera ico kiza ico gihugu kiba casubiye gufata ingingo ruhasha zo kukigwanya ariko Abataliyano bakaba baciye bihereza amabarabara mu bisagara bitari bike baziyamiriza. Igihugu ca Espagne uno munsi kikaba giharura abantu 19,335 banduye muri aya masaha 48 n'abandi 1,308 bapfuye. Umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Pedro Sanchez akaba yatangaje ko ico gihugu kigiye kwinjira mu bihe bidasanzwe mu bijanye n'amagara y'abantu. No ku mugabane wa Afrika ico kiza kikaba kibandanya kigwirirana. Igihugu ca Afrika y'Epfo kuri uwo mugabane kikaba arico gisinzikaye kurusha ibindi. Muri ico gihugu abantu 2,200 bakaba bamaze kwandura naye abashika 19,111 bakaba bamaze kwasiga ubuzima. N'umushikiranganji w'amagara y'abantu w'ico gihugu akaba aherutse gutogwa umugera wa coronavirus. Mu gihugu ca Israel coco muri no minsi hari inkuru nziza. Ico gihugu catangaje kuri uwa mungu ko kigiye gutangura kugerageza urucanco rwo gukinga ako karanda. Abategetsi bakaba babitangaje mu rwego rwo guhangana n'ico kiza casubiye kugwirirana.
Ndagukengurukiye nawe Thierry Bigirindavye ni no kuri no nkuru duciye dusozera ko ano makuru yacu. Ndabashimiye ko na mwadukurikiye na hutaha.